ndashaka kumenya rero ngo hari ukungene mugira ngo nimba impression magique
yego
hama ngo ashize mwaka ingo kacha yibona aho rero sintahura rero gute igikombe uri kurakiraba atakintu kirimo ukibona ko ari igikombe gisanzwe ariko washira mu kintu kacha sanga haje mu ifoto ya sintahura
niba bakite igikombe kiri magique bizinya ro bani benye bavinyegeje bizakozanye nako agize ikindi kintu kibizana burya bushuhe bugiyemo buca butuma bijya bintu birindane bisokoroka
ivyo bintu byose rero bijanye twumvise ibintu byinshi hamwe na formation ibintu z'amaformation bigenda gute
okay aha muri meet solutions formation ni kubona
sa
ni kubona
ngwiki
formation ni kubona
ibintu byose mutubwiye mugirisha mugira ko mutanga ko formation mubikora kubona
cyane gose dije ariko genda ndashishura niko ya photo igenda iraza ko genda ndashishura niko ya photo igenda iraza bisigure iki bisigure yuko ya papier light ndiko ndayikurako hama ya image nayo irikiraza imeze neza cyane gose
ndawa mukije mwebwe mwese bakunzi ba Show Up TV mwebwe mudukurikirana mwebwe nchuti zacu ziri hafi yacu zamana ntajyo zidufasha cyane mu kugira share mu gukomantinga mu kugira like uyu munsi si vya bindi twagenze turatembera turi muri commune ntahangwa zone n'ikinama quartier kanga ya kabiri twagiye gutemberera abasore n'abasore n'ukuri vraiment ndabigutuze gukurikirana ikiganiro n'abasore bafite ikintu bariko barakora ikintu kiriko kirafasha ugwaruka n'abandi bantu nyene benshi baba batandukanye rero sino kurandira reka ndakubwiye ntibana nanje twirongera ubwo buryohe twirongera ayo makuru ko twa twabibabwiye rero twamaze gushika mu kibanza nyezina turi kumwe n'umwe mu basanzwe babijejwe araza kutwidondura na tuyagire vyinshi ariko mbanze ndakubwire nti fyo nda subscribe fyo nda like gila comment ndetse gire na share menshi kugira ngo abantu benshi bashobore kuronka ibiganiro banaryohegwe banabone aho Burundi buri ko buraja hari abantu benshi batazi yuko ibi bintu byose biri mu Burundi Sionda lelo gira share lelo kugira ngo washobore kubimenya. Kuri mikroni ingabire yawazi ndaguhikaze mu kiganiro. Ndabaramukije chef.
Mahoro mesi cyane gose.
Murakomeye.
Cyane gose.
Cyane.
Yego.
Twashitse rero twabonye ibintu byinshi bitandukanye. Twabonye n'izina ni Marty Solution cyangwa Marty Service. Ngira ngo rero turaza uraza gufata umwanya mu gutangura ikiganiro mu idondore munatubwire byinshi bya Marty Service Marty Solutions.
Ah namahoro mesi cyane nitwa Jambo Sikoniragira. Abantu userukira MIT Solutions. Twa nkuko mabivuze turi koranga muri zika komine ntahangwa zone kinama quartier ni kanga ya kabiri ama kuvyo dusanze dukora turi dukora ibintu byinshi cyane ngaha bitandukanye hariho kuri kote ya design turakora ibintu bya logo bya ma dukora bya ma badge ama etikete ama hariho na part ya formation turagisha ma formation kuri wa part ya bureautique part ya réseau informatique parti ama photoshop ama montage video byose turashaka gutangisha ama formation hama turafite ibintu bya kuri kote ya multimedia turafite ama turagira reportage video montage video ama sonorisation mu burere butandukanye hama kuri kote ya administration rezo turagira ama installation ama rezo lokale turashaka kugira na depanage kuri rezo habaye nk'ikibazo mu minsi mike na sibere cafe izo bihari ngaha cyane gose ama turafite n'ibindi bintu byinshi dukora bya ma secretariat ama horier pacification ama photo passport ama photocopy turakira na ma site web umuntu abakeneye nka site web hano turabikora ama turagira na ma decodage ama telefone ndetse n'ibindi bintu byerekana rezo bavyerekana informatique turabikora hano iwacu
tuvise ibintu byinshi mukora bisaba umenye ubuntu ibintu by'ubumenyi kuba mwaragiye ku ishure Jean Bosco yize kugera he?
Okay. Mbo fise niveau ya baccalauréat muri informatique département ni administration réseau. Yego.
Ivyo bintu byose rero bijanye twumvise ibintu byinshi hamwe na formation. Ibintu z'ama formation bigenda gute?
Okay, aha muri meet solutions formation ni kubona.
Sa?
Ni kubona.
Ngwiki?
Formation ni kubona.
Ibintu byose mutubwiye mugirisha mugira ko mutanga ko formation mubikora kubuntu
cyane gose
ubumaze kugira abangaye ndiyoze ko ngaho se bahuzwe
bo tafise abantu 17 bamaze kubimenya bacha barumva ko banakunze na informatique cyari cyo turabasiwe informatique cyari cyo barabimenya abo no tumaze kuronka tuko turagisha formation nga ejo mu kwambere barasohoka
aha utugiye abantu 17 turavize guti tubona ama machine ngira nka 65 bigenda gute none
bo kubera ko benshi ushobora gusangara abanyeshuri cyangwa abantu bikorera utwabo ntibaza ku mwanya umwe ntibaza ku mwanya umwe kubera bo bamwe bose afite imyanya yabo kuko twebe muri programme y'iwacu umuntu umwe wese duteza kumuhereza imashini yiwe mu mwanya wose batwateguye bisigura iki bisigure yuko nkiyo baje haza bakwiranye n'imashini bivaye n'imyanya yabo ego nuko tubiharura ku myanya okay hamba hano turagiye ama formation ku buntu haba ku banyeshuri ku bantu bikorewe twabo ku bakozi ba leta formation ziringa muri MIT solution ni ku buntu ico gusa bakora bari ha certificate zonyene kaise ka MIT solution gatoya
na cyane cyane
MIT solution ntitanguye muri 2020 mugabe mubiboneka itanguye muri 2020 yatanguye imyaka MIT solution yatanguye neza neza muri 2011 bo habayeho umuntu afise umutima wo gushora kwigisha abantu ku buntu direkana informatique atacha basabye hama
umuntu ngira wagende watubwira uwo muntu yarinde bwatugende turatahura kuko umuntu yakoze icyiza n'ivyiza kwamenyekana
cyense uwo muntu yari umwigisha wanje anyigisha muri niga informatique yarakunda informatique yitwa Emmanuel Nkeshimana
turanamuramukije cyane hariho
cyane gose nawe ndazi mvuganye naza kumumviriza okay hama amaze kugira umutima hama munyuma birashobora gushikana yabandaniriza ibikorwa bya hano mu Burundi zakubandaniriza hanze mugabe muri kimwe yambarira yahora mbarira ati kugira uronko ubumenyi urabutanga kandi kugira uronko ubumenyi uraburondera ncanga mane gyo ragampaye hama 2014 nca ndatangura Dijado akanyigisha cyo gihe yanyigisha atagira imashini nanje ntagira imashini yanyigisha uko nyene hama cyo nakora gusa nara gena nka boroka ndonso buryo naragenda nka haja muri cyber ibyo abandi bagera muri cyber akaja kuri Google kuja kuri Facebook je nagenda muri Word na Excel kuja nshere ko kwagura bumenyi irya mpaye nshere ko yifata maze kwimenyera biba biranyoroheye muri 2016 14 gusha muri 16 niho natangura kugira icyumviro cyuko no tangura kuza ndigisha abantu yerekana informatique atacu ndabasabye
wari wamaze kuronka imashini
nta mashini ari bwaronke ngaho hose
none byagenda gute rero kugisha abantu ata mashini ofisi
2016 ntarabitanguye neza maze kubitangura cyo naca nkora hari abantu baba bafise ama mashini mugabe batazi kuyakoresha ugasanga imashini yiwe no kuraba umuziki kuraba filme nta n'ikindi kintu yayikoresha hama cyo naciye nkora n'igi kintu naciye ntangura kuza abo nyene ndagenda kubigisha ibyerekeranye na informatique ibyerekeranye na word excel byo bashobora gutanga kumenya n'utuntu dukeya kuko yarashobora kuba bizaza akubye ati none ngahabandika gute bigenda gute bimaze kugenda uko hama abandi nabo nabanigisha ku ruhande na chance aba wa muntu ati ejo nzo ino mase nakwigishije ejo zo ntizimashini nkacanga ndakwigisha abandi bantu dije namara kuza kwigisha abandi bantu kugeraho nabo bava barabikunze baranyizera baza barampereza utuntu ndabakorera nkabakorera utuntu bakajyoherwa aho hose nabitreta mu mashini nkabisoroza andi hantu ntari bwa bikoje bya bwaboneka icyagiye ku motiva cyane yari 2018 yari umuntu yarakene yaranosa akazi hamaronsa akazi acyarabura ibikore basara ananirwa nta bumenyi yari afise muri informatique acyarabinsaba aho yagiye kubi bamwigishe bamwatsa 100,000 nawe nta 100,000 yari afise biramugora
urumva yari karondira nakazi
yakaronda nakazi mu byari bigoye cyane ama abimbariye nacye numva ko mbaye motive yo kumufasha cyenda mufasha hama amaze kumufasha ko
byaje 2018 wari waramaze kuronka imashini
amashini ari bwagire na gato
yanga wagiye kumufasha nabundi ata mashini ufite
yense ama nacyo guca ndamwigisha ndamwigisha formation araheza atacha tanze acaza gupasa ikibazo cyaragitora cyane umva ko nshoboye cyane gose cyenda ko MIT solution ikwiye kuza kumugaragaro okay hama 2018 nacyo kuronka imashini nawe nyina ari dom hawe n'umuntu Emmanuel Nkeshimana nyene ama yambwiye ati bwamenye naguhaye bukoresha cyandatanga kuzo ndagisha formation
ndabone hari ikintu mengo nico kwa muganga ikintu iki kikora iki
okay iyi machine bayita hit press ni machine ishobora gufasha kwandika ku mpuzu kwandika ku bikombe ndetse no ku masahani aha hose turabikora si ikintu cyo kwa muganga ni hit press iri muri ni utye informatique ducya gukoresha mu kwandika ko ibyo bintu byose bikenewe
doko wakoze kuri kuvuga ibintu bijyanye no kumpuza ucikora kuraka akanakona sikamwe ko ka sport
okay aka kadikorana naka tugakoresha tuguma kwandika ku ishapo niyo umuntu afite nk'ishapo dukeneye gushyira ko nk'ibintu tuca dukoresha utu materiel bishobora gukunda hama akanako tugakoresha ku isahani y'ibumba nkige nk'isahani y'ibumba arijya ifise imbiga bavuga imbiga ntoya cyo dukoresha aka mugabo nkigiye naho ajya ndani haba hagutse cyo dukoresha swa turashaka gushako ifoto y'umuntu turashaka gushirako amajambo nkawe turashaka gushaka nka kagancizo gaho wa munsi wa mariage turashaka nyine twandika ko hama ikina inayo twayikoresha ku bikombe tugomba kwandika ku bikombe bivana n'igikombe ubufisi mugabitsa bikombe by'ibomba nanye tugushaka icyo ubushaka ku gikombe washaka gushirako ifoto cyangwa ibikombe twita ibikombe by'ikombe magic umugasa n'icyo gikombe wacyanditseko nk'umuntu abiravye ntabibona washyamo kakaye gashuce gomba kukanywa gacona bya bintu birajemo byose birashoboka dukoresha
none muvyandika hasi cyangwa muvyandika inyuma
okay tuvyandika inyuma tubyandika inyuma ku bikombe ku isani twandika ari ndane bacha twadufongo kanye twabona
none je ndashaka kumenya rero ngo hari ukungene mugira ngo nimba impression magique
yego
hama ngo ashize mwaka ingo kacha yibona aho rero sintahura rero gute igikombe uri kurakiraba atakintu kirimwo ukibona ko ari igikombe gisanzwe ariko washyiramo ikintu kacha usanga haje mu ifoto ya sintahura
nyama bacite igikombe kiri magique bizinyaro bane binyo binyegeje bizakoza nyene ariko hagize ikindi kintu kibizana burya bushuhe bugiyemwo buca butuma bijya bintu birindane bisokoroka yego yego
urumva wavuze cyane cyane ngo ntimukoresha ngo mukorera ku bikombe by'ibumba amasahani y'ibumba kubera iki ko nkurya cameraman wanje akesha koresha iki plastic urumva nta burenganzira rafise bwo kuba
bo igikombe cy'a plastic tugikoresheje kirashuha yo kuko imashini ira ni nka fer aho passe irashuha rero gishushe gica kiyagagwa cyo sanga bigenzo ko urumva nawe tuzotomoterera tumugurira ako keza ku buryo munyuma zo camenya ati noza ndagura bino bikome byitasi bimeze neza
ndabona rero hariho bindi bintu rero ngaha iki ni giki
iyi ni machine dushobora gukoresha mu kwimpima ni imprimante iragira na scan y'ikintu nk'ubu fise ikintu cyangwa gikenera copy ya indi nyene turasikana tugaca tugitreta mu machine tugisohora dukoresheje indi machine bita epson kikaza gifise meme karite ataki cyahindutse ko
ayo ni bindi wewe akana
yini machine ni utie informatique nayo nyene tuyikoresha nyo turiho twagira maintenance ya machine bitwagira maintenance ya machine hariho gihusha gusanga hari mivumbi hari mwiki tugakenera yuko ibyo vumbi twa tukagirukana tudukoresha akauti kacu yego
ndakura uyu munsi
yego
iki
yini machine cut paper ni machine dishobora kudufasha nyo turiko turakora nk'ibintu turafite dijari nk'ibintu badukora nk'ibintu cy'ama etikete ndetse n'ibindi bintu birashobora gushyira ugasanga dukeneye gukata nk'ikintu cyacu kugira cyorohe kibe kimeze neza tutihenze cyagize turamezira tugashira hama turakata dukoresheje amashini cut paper yacu bya bintu tudakeneye birataka tugasigara na kaka etikete kacu kaba kameze neza cyane gose
kumbe nuko
yego
aha iyi na mana ya agari ibintu byinshi muze kunununga ibintu byinshi niko ndabona bintangaza muze kunununga cyane abantu bako badukurikirana nazi ko namwe mwatangaye
okay ine machine ya plastification urashaka gusanga nk'umuntu afise nka diplome yiwiwe urundi rupapuro rwo gose ugasanga yarubitsa ahantu imvura yararunyagiye gwarononekaye rijya rimva bimeze nk'uko aruzanye ngaha turamushira ko isashe iyo sashe tumushire ko nubwo yogenda gashyira mu mazi bikagenda gute nta nakimwe iba igumi bitse kwa kundi meze neza ya karite ya yindi ntiyo nonekara bisigura ko iyi mashini rera dufasha guturira iraturira yego irabaninga bari
none cera amazi ko nonekara
yego
kiragaruka nyine canke mugira kuri bijya bisanzwe bitaronekara
bo ari ikintu cy'amazi ko nonekara mugabo kikibona turashaka kukimugira scan tugahanagura ibyo bintu bitameze neza hama tukamusore kimeze neza tugaca tumugira plastification birakunda
bereziye ka kanya ryo turabe bya bikogwa nyine
okay murakoze cyane nkini foto tugomba gushira ku mpuzu ayi foto turayitura tukayitreta tukayishira mu machine hama twaweza kuyikora kubera ariyo tuma gushira ku mupira bisha tuyemversa ku buryo tugiye gushira ku mpuzu ze kuzimeze neza kubaze gukoresha ama photoshop duca muri image hama image rotation kuri frappe canvas horizontal no cyo ducisha murabona ya foto yacu yamaze guhinduka bya byandiko byacu byamaze gucurama deja aha
yakwiye kimubicuramika none
bo aha ni kujya ntwaza kwishyira ku mpuzu ize kuzimeze neza ihagaze neza ndaza kubereka ku mpuzu mucamo bibona imbiva ni kuri bayaje ku rupapuro aha macha tuyi enregistrer comme photo jpg deja tumaze kuyarugisa comme photo jpg aha twamaze kuyironka ya foto yacu ni twamaze kuronka cyo cyo dukora cha tuyi imprima tuyimpimisha imashini bita Epson kubyo ishobora kuzifise meme karite hama ya foto yacu iramaze kuba imprime aha tuyizanye murabona ko ya foto yacu iracuramye dija rero maze gucurama duba dukeneye kujya tushye kuyishira ku mpuzu tushye kuyishira ku mpuzu tujye kwishira ku mpuzu turayihindukiza reka ntago nshyemo impuzu ngaha anda bereke ingene babimeze kujya byorohe cyane gose okay impuzu ndayitegura nkayishira kuri ya machine yacu hit press hama maze kwishira kuri ya machine yacu hit press ama izi papier ni papier ziri amoka abiri ziratandukanya ro papier bita dark na papier bita light papier light ikora ku muzu zera papier dark ikora ku muzu zose z'amarangi z'amabara zitandukanye
amabara yose
yariyo yose ham papier dark tuyerekanwa na tuno turongo dutoya naratu kibifishe uturongo dutoya ni papier dark no ini papier light papier dark nayo ni papier bimeze uko nayo nyene dijari niyo dushaka ku imprima kuri bya bintu by'amarangi atandukanye hama murabona yuko ya foto yacu ari foto imeze uko tugiye kwishyira ku mpuzu tuca tuyishyira ko imeze uko
yubise
ego nkubu turayubika ko ikamera uko bisigure ko bisigura yuko bya byandiko byacu nitwaza kubizana kujya ya foto yashyize kuzimeze neza reka rero ndabereke ingendo ishobora guca tu imprima ko mubibona aha ndaheje gushyira ko ya papier yanje ya papier light kuri ya mpuzu yanje kuri ya mpuzu yanje nzije kuzana bimeze neza hama ncha natsa ya mashini yanje ndayatsa aha nshoye kuyatsa irafise umwanya imara aha kuri ku mwanya kuri temperature ndarindirika kwira desa ka treve hama
uruba nkubiri kuri 89
ego
ucu yirindira maki kwize desa ka
kwiza desa ka treve hama ha kuri time naho cyane yihereza 60 sekondi bisigura iki ah bisigura yuko inyuma yizi desa ka treve zikwiye yo icitangwa kwandika ko icitangwa gukwiza izi 60 sekondi cyitegeza gukonta ye kuri 60 sekondi byako kuri 0 imaze gushikana kuri 0 bisiko ko ibikwije umunota bisigura yuko bisigura yuko impuzu imara umunota umwe uri kurayikora ukoresheje iyi papi hama ndashobora gucanzana iyi machine yanje nkayishyira ngaha mu ntumbere ko ndarindira yuko ishuha imaze gukwiza ya wa mwanya iyi machine yanje ndacanda yimanura hagomiza koko ahiza gukonta za 60 sekondi hama 60 sekondi ziheze nda yizimya nkacanda yiduza nkayikura ko bisigure ko ya mpuzu yanje yamaze kujako sinzi ko gukora ngaha musika tukumviriza ngene imeze irashuha bisigure ko yaturiye hama icyo cyonca nkora ncanza ndakura ko ya papier dark yanje hejuru ndashishura dije ariko ngenda ndashishura niko ya foto igenda iraza kugenda shishura niko ya foto igenda iraza bisigura iki bisigure yuko ya papier light ndiko ndayikurako hama ya image nayo irikiraza imeze neza cyane gose ego
none papier light ikora kanga
ikora rimwe
ahirahejeje
gukora papier light urabona bya byandiko ambaza ati mbe ese kubera iki bya byandiko byawe bicuramye biki ndabicurika kujya nabishyira ko ngaha abize kuza bigoroye neza cyane gose ego
bicurukuruye
okay bicurukuruye aho ndabisize ko bicurukuruye neza ko ngaha cyasanga byacuramye bimeze ukuntu ego
ije nibanga jacket
oya twe muri MIT solution ntabanga jacket tugira turabivuga kugira abantu bose bashobora kubimenya kuko dukeneye gutanga ubumenyi ku bantu bose cyane gose ego
duhereye no muri show up tv bakabirabiraho
cyane gose ego
nabonye aha rebya bihenze
aha impuzu abasigaye kuyambara urashobora guco yipima kwerajeye nkunda kwambara nyine mesheje gukora ibintu cyane impima nyene
ariko umuntu abashavura cyangwa uwa bashavura
ba uyu ndamukunda cyane cyangwa gushavura na barankunda nimo ndashobora gushavura ah byese andajeje kwa apo andaje andajeje kwambara ya mpuzu nejeje gukora muri MIT solutions aha aba bakara abantu bubwiza cyane gose MIT solutions ramba turashoboye turakora ego
none ndashaka rero kumenya ibi bintu umwe ukumesura ntibiva ko ngo bifudike
ntibiva ko
ni original nyine
ngo ntibiva ko
sinzi rero ko cyangwa nibinyegezwa ndashaka kumenya rero ama bay y'ibi bintu
tugiye guhara kwa bino bintu biva n'ibiciro bihari kuri uyu munsi iyi papier dark tuyigura inoti y'ibihumbi bitanu hama bigeze nka muri MIT solutions kwa tuba dukeneye ko abantu tubafashiriza hafi kumva umunani cyangwa tubakorera tubasha kifoto imeze nk'uko mugabo aho ni igihe aba yizaniye umupira kwa yatuje kugura impuzu nazo cyo turaziranguranga nga arabivana nibe y'impuzu aba yashimye turavugana amatoma ko patwa tatu mushirira ko ubikiro byiza cyane gose yego
gushikise ha MIT solutions nta sponsor ifise yo biva hano cyanke ni gwagaruka nyine mu banda nyamwikorera hagati yanyu
MIT solution nta sponsor ifise sponsor iva muri twebwe nyene mba turakora tukitanga tuka hereza ko twacu twose kugira duce gufasha abantu
ariko rero nashaka dusa n'abarangiza ugira kamo ugeneye ugwaruka hari ugwaruka gwinshi rubona yuko kuryama ari uwo muti cyanke ngo leta ngo narahejeje amashuri leta izo mpakazi ku bwawe nka Bosco ubabwiye
kimwe no teza kubyira rwaruka rwaruka gose urashoboye gusa bwo kwikuramo ibyimbe byo kuba kwadashoboye icyo bateza gukora nuko umuntu wese icyo ashoboye yogitanga atacha savye hama uko agitanga atacha savye nawe arabironka bisigura iki bisigura ko ngaha muri MIT solution cyangwa kujya MIT solution ndivuke nuko hariho ubumenyi twatanze atacho dusavye abo bantu agacha babukunda abantu bamaze kubukunda nibo uno munsi arabakiriya biwacu bisigura kidufate nk'umuntu yize nk'indome umuntu yize nk'indome abazi ibintu byinshi abazi igifaransa abazi icyongereza aha mwisi hari abantu bakeneye igifaransa n'icyongereza nk'ubu yovuga ati reka ntegura gakrebe ndabigishe atacho ndabasavye umwanya ndawutange abikunze biramworohera cyane gose
imigambi yose nuhe mugambo uzuzu bwambe
MIT solution imigambi yayo izu bwambere ni kwigisha abantu
kwigisha abantu
yego irafise imigambi yo kwigisha abantu cyane gose no gukorera abantu basi kubahereza ibintu dokarite kubiciro bizimbutse MIT solution zikubera imaze kubona yuko abantu benshi bashobora gusanga hariho ibintu byinshi bashaka mugabo babuze ingene babikoresha babaka amafaranga menshi ibiki irafise imigambi kubibakorera kubiciro bito cyane gose ku buryo bashobora kuguma baryohewe cyane banezererwa ko yatamura aba akumirirwa kubera yabuze uburyo
muravyumvise imigambi n'imyiza imigambi irarashe ariko mu gusa nabarangiza rero neza na neza turangiza dushite ku musozo nashaka ubwira abantu batazi MIT solutions ahantiri ubabwire neza hano bashobora kuyisanga binashobotse n'akanimero ka telefone
okay MIT solutions ziri muri commune Ntahangwa ni zone Kinama ni quartier Kanga ya kabiri ugeze kuri kukanga ugaca ubaze MIT solutions ucatora hafi cyane hama nimero ya telefone ni 71 534 555 ugiye kuri Facebook ni MIT solutions naho nyine nisangaho ugiye kuri site web ni web3mitsolutionsb.com aho hose ugiye gutembera ko urashobora gusangaho MIT solutions n'ibyikora n'ibyifasha abantu byose bisangaho
murakoze cyane nika ndabashimiye
murakoze namwe turabashimiye kwa rino teka mwa MIT solutions kwa muringa ayi
ariko mugurangiza nashaka hari abantu benshi nkunda kubwira bafite onde sabone bakanga uyu munsi shaka rero MIT solutions agenda akitubwiye abambwiriye ngira bo wewe bo mwumva
hariho ikintu kimwe umuntu ashobora gukora kugira amenyekane nkaje nagize sabone kuri ka video karaho ari masize ko gacakarangyohera cyane turashobora kumenyana DJ arabigenze bintu rero umuntu wese arashobora kugira sabone ku buryo ashobore kuronka uburyo nawe ibyo wabimenyekanisha nk'ubuyo muta yo ntabigira ntitwari kumenyana namwe yebwe nake mbona imigambi yanyirashye cyane gose mufasha abantu cyane gose bice biranyorohera rero ndahimiriza umuntu wese yuko ashobora kugenda kuri page ya YouTube ya Show Up TV ashobore kugira sabone kuri iki kiganiro cya MIT solutions nawe biramufasha ku buryo ashobora kumenyekanisha imigambi yiwe bimworoheye cyane gose atacha atanze atakiguzi na kimwe atanze ku buryo bishobora kumufasha kumenyekanisha ibyo byoroshye
murakoze cyane Jean Bosco twizeye ko n'undi munsi tuzogaruka kandi mukatwakira
okay ndabemereye cyane ko muri 2020 ye uko musanze MIT solutions uno munsi suko muzoyisanga
reka turifuriza
cyane gose murakoze cyane gose
mwazumvise genda kuri channel ya YouTube ufite onde sabone ego cyane nimba utarabikora vraiment uri mu makosa umaze kubitsindara gakengeri kaza ku ruhande nako gafite ondeko niba mara kugafite onda ko bizogufasha ko ikiganiro kizoza uzokwama wibera wa mbere kubikironka hamu ndayigeye na program ariko ndakubwire nti nituraho gusa turi kuri Instagram ni Show Up TV Facebook page ni Show Up TV ukabandanya igyoherwa unezerwa n'ibiganiro byacu nawe ukabandanya korosha umunsi ndakubwire ni kuri micro yari ingabire ya wazi ndagukunda cyane naho utabizi kuko nawe ndazura nkunda ndakubwire ni bandanya ubana n'Imana mu byawe no mubawe bye